Novuga yuko niteka kugucha cy'Uburundi iteka ku Burundi bwacu nimba urumurundi usanzwe uti hano mu gucha cy'Uburundi novuga yuko nayandi mateka dusubiye kwandika igucha cy'Uburundi nayandi mateka dusubiye kwandika intamba mu rugamba ariko intamba mu rugamba zikoze vyiza niteka babake igucha cy'Uburundi novuga yuko ni classement FIFA yama isoka buri kwezi Classement FIFA yama isoka buri kwezi bivanye ni match twakinye n'ukuntu twagiye turigenza. Le classement FIFA yamaze gusohoka aho twungutse ibibanza bigera ku 10. Twungutse ibibanza bigera ku 10 mu kwezi guheze mu kwezi kwa 10. Novuga yuko twari turi mu kibanza cha kijana na 48 tugerageje kuraba ibihugu bisango biri muri Afrika. Ariko kugira kushika kuri no mwanya igihugu cha cy'u Burundi arizo intamba mu rugamba. Novuga yuko intamba mu rugamba nizo zigenjeje neza hama igihugu cyacu kijya kwikrasa hehe imbere cyungutse ibyo bibanza 10. Twara tubarizwa mu kibanza cha kijana na 48 ariko butubarizwa mu kibanza kijana na 38 tukaba dufise amanota 1,050. Numunani novuga yuko aya manota tungutse 10 nibaze ko tuba twayungutse muri zino matches 3 twakinye ni matches 3 twakinye dore mu gihugu cha Tanzania twaratsinze umukino wa kivandimwe dusinda igihugu cha Tanzania igitsindo kimwe kubusa kugitsindo cyage kwinjijwe n'umukinyi Saido ntibazonkiza tuza gutsinda Tanzania tuza kunganya na Mauritania hari iwabo tuza kuza kubatsinda ino iwacu tubatsinze ibitsindo bitatu kuri kimwe muravyibuka ngaho kuri stade Intwari Saido ntibazonkiza atsinda double atsinda ibitsindo bibiri wenyene na Nyange Yusufu novuga yuko niteka igihugu cyacu cy'u Burundi kiriko kira tena imbere cyane gose muri byose abari nivyo ariko babikora neza cyane gose dore kuri ba Big Fizzo ba Satbisa Turama Buffet nabandi bose ba Stanish novuga yuko bako ariko babikora neza ariko no mu mukino urumva ntituri inyuma no mu mikino urumva ko tuko turabikora neza cyane gose ngerageje kuraba ndashobora kuvuga yuko muri East Africa ariko ndabona tugerageje kuraba muri East Africa ndabona yuko u Rwanda ruri imbere y'iwacu ziri imbere y'iwacu Kenya nuvuga yuko nayo ne iri imbere y'iwacu u Rwanda ruri ku rugira 133 ariko Tanzania ikacigira 135 naku Burundi kwacha tugira 138 aho urushobora kwibaza none ko twatsinze Tanzania hariya mu gihugu cyabo muri Tanzania sibyo twarayitsinze igisindo kimwe ariko twirageje kuraba kuri classement FIFA Tanzania iri imbere y'iwacu nibaza yuko tugerageje kurabanganda cyora kugira katemba gatoyi harige hose anga Tanzania araturusha cyane gose muga kubona twarayitsinze twagiye kuyegereza nuvuga yuko Tanzania iri kuri kujana na 35 ku nimero 135 aho Rwanda ruri ku nimero 133 tugerageje kuraba ngahanye Burundi bukacyabuza kujana na 38 Burundi bagize 138 hamwe na ndabona ngaha ni ngaha musi wacu ugacumanuka hariho za Somali nefo urabona za Botswana ni nyinshi cyane gose tuvuge yuko Burundi bwa bikoze neza cyane gose ni kwatsinda Maroc ho hondi bazatuzorara nk'umukibanza kijana reka ndabisabire neza Burundi ko tugerageje kuraba matches zikurikira vraiment nibaza ko hari matches zoba ziryoshye ku Burundi bwacu ko hariho nabandi bakinyi bazoba bari muri izo nkino tutari dufise bashashe kandi babikora neza cyane gose dushyizemo na ba Trezor basanzwe bakina hariya mu gihugu cya Holland ariko sinogera nakubwiye urutonde FIFA classement FIFA mondiale ni classement FIFA mondiale yo ndiko ndakubwira ndashobora kukubwira iya mbere kugira uwumve ndazi ntihabuze imigwi hariya ku migabane ya Buraya ya Amerika usanzwe nawe ufana nuvuga ku kibanza cya mbere haje umugwi wa Belgique Belgique ngerageje kumata kuri Belgique Belgique nuvuga ko ari umugwi ukomeye cyane gose ufise abakinyi babizi ba Tielemans ba Mertens bakagira ba Kevin De Bruyne bakagira ba Eden Hazard bakagira ba Romeo Lukaku ba Batshuayi Vertonghen nuvuga yuko bafise abakinyi babikora neza cyane gose kubwa kabiri ekipe ya serukira gihugu ya kabiri ni mu Faransa Le Bleu novuga yuko abafaransa nibo bazi bwa kabiri abafaransa nabone murabizi coupe du monde heruka kuba nibo bayitwaye naho muri ero bagerageje gutsindwa nande na Portugal novuga yuko abafaransa gituma baje bwa kabiri novuga yuko ari kwabikora neza na Didier Deschamps asanzwe ari umumenyereza wabo Didier Deschamps novuga yuko ama kocha wa Belgique yitwa Roberto Martinez ama Didier Deschamps ni kocha wa France. France zubwa kabiri harimo ba Nabil Pogba ba Ngolo Kante harimo ba Rafael Varane harimo ba Mendy ama kacha aza Angleterre Angrete nani novuga kufisa bakinyi bari kubikora neza ba Phil Foden kuva muri Man City ba Jadon Sancho kuva muri Dortmund ukacyuzana ba Winks kuva muri Tottenham Hotspur novuga yuko nabone bari kubikora neza cyane gose bafisa bakinyi novuga yuko ba Rashford kuva muri equipe ya Manchester United the Walker kuva muri Man City Arnold kuva muri Liverpool novuga ba Maguire kuva muri equipe ya Manchester United novuga yuko nabakinyi benshi cyane gose bako babikora neza nico gituma ubwongereza bwa game imbere batushizemo nabasti bala Raheem Sterling ubwongereza buzu bwa kanga bwa kane ariko bwa gatano hacaze equipe ya Portugal equipe ya Portugal ifite umukinyi bavuga ati numwami w'ibitsindo bamwita Cristiano Ronaldo novuga yuko nawe nabifise mu ruhara Portugal tuzanye ba Bernardo Silva tukashiramwe ba Cristiano Ronaldo ba Joao Felix ba Diallo ugacuzana ba Jose Font kachizana ba Diaz asanzwe kina muri equipe ya Manchester City bari kumukura muri Sporting aza muri Manchester City ubu niho asanzwe akinira ukachizana nundi mukinya asanzwe kina kuri RF ya Man City bita Joao Cancelo ukachizana ba Nelson Semedo ukachizana ba Moutinho novuga yuko igihugu cha Portugal nacho none novuga yuko cyakoze neza cyane gusumba kuno kwezi kuko kuno kwezi nimbari match bakinye novuga yuko banganije match na France ariko izindi match nka zose baheruka gukina nubwo ariko batsinze ubwa gatatu cyacaza Espagne Espagne yaranganije ariko mu nyuma itsinda bitsindo menga bishika bitandatu cyo nibuka ayo watsinze goli zine Ferran Torres asanzwe akina mu mugi wa Manchester City araba bamurata baratsinda nubwo irimo abakinyi ba Sergio Ramos ba Morata wa Ferran Torres nubwo yuko nabakinyi ba Gerard Moreno asanzwe akina muri Villarreal novuga yuko numugwi nawone uri kuri avyifatamo neza cyane gose naho ubwa mbere byari byawugoye kwaje tuzakibanza cindo akacaza umugwi Argentine Argentine novuga yuko ni ba Lionel Messi ba Lautaro Martinez novuga yuko nayone no ba Dybala novuga yuko numugwi nawone naho byagerageje bizu uzabira birabagoragora bavyuka bagwa hasi nabone novuga yuko kwakoze neza cyane gose kibanza 18 cyaza irigwe irigwe ni aba Edinson Cavani akacajaho ba Luis Suarez akacha haza na ba Jimenez asanzwe akina muri Atletico de Madrid akacaza Lucas Torreira mlamuza asanzwe akina muri Atletico Madrid nyuma yo kuva muri equipe ya Arsenal ubu asanzwe akina muri equipe ya Atletico Madrid novuga yuko na irigwe novuga yuko yabikoze neza cyane gose kuko irasanzwe bifise n'undi mukinyi asanzwe akina mu gwa Real Madrid bita Valverde muramuzi muri equipe ya Real Madrid n'umukinyi abikora neza cyane gose uko biri kose kacaza Mexique murayizi asanzwe akina mu Raul Jimenez Raul muramuzi asanzwe akina mu gwa Everton ntasanzwe akina mu gwa Wolverhampton mu gihugu cy'Ubwongereza nago akina mu gwa Everton ndashobora kuvuga imigwi 10 cyangwa imvuge 13 ntacyo kugira duse n'ababandanye ibindi akacaza umugwi wa 10 ni Itali murayizi novuga yuko na numugwi nawone ubikora neza cyane gose ko usanga ufise abakinyi ba Lorenzo Insigne kuva muri Napoli ba Moise Kean asanzwe akina mu mugwi wa PSG ukacizana ba Verratti asanzwe akina mu mugwi wa PSG ba Balela asanzwe akina mu mugwi wa Inter Milan novuga yuko nabone ba Jorginho muramuza asanzwe akina mu mugwi wa Chelsea nawe nasikaba asanzwe ari umutariyano reka tubandanye kibanza cha 11 cyaza Croatia ni aba Luka Modric uzane ba Ivan Perisic asanzwe akina mu mugwi wa Inter de Milan Luka Modric muraza asanzwe akina mu mugwi wa Real Madrid ukacuzana ba Ivan Rakitic novuga yuko ari wundi mukinyi asanzwe yitwa Vida akina ku ruhande rw'inyuma kuri Alfubeke mu kibanza cya 12 acyazi ekipe bisa Denmark novuga nayo ne kubikora neza cyane gose yaba Christian Eriksen yaciye muri za Tottenham Hotspur aza kuva muri Tottenham Hotspur asimbira muri Inter Milan naho uno munsi muri Inter Milan yuko biragorana bivanye n'ukuntu igiti kiramurembeje cyane gose agi bench bimwe birenze ku kibanza cya 13 acyaza German novuga yuko yaratwaye Mondial ariko ahigeze imaze gushika mu kibanza cya 13 ni ibintu bikomeye Joachim Löw umukocha wa German ebana vuba barashobora kukirukana kazi kawe ugende n'uturago twawe nubwo ariko bakunda kuvuga ngo urashobora kugenda n'uturago twawe twese ugatekere ivyaho kagenda eh nubwo ariko Germain ifise ba Leroy Sané nubwo yuko ifise abakinyi bakomeye ba Gundogan ukacuzana ba Boateng ukacuzana ba Kimmich ukacuzana ba Emmanuel Neuer ari mu ipota ari kumwe na Ter Stegen kuva muri Barcelone abo ba Kimmich abo navuze ba Boateng asanzwe akina mu gwa Bayern Munchen abalo aro ba Goretzka Goretzka asanzwe ari umukinyi wo muri Bayern mu cyamubona umukinyi muri mure cyane gose yabereye ifuro gigitire Lionel Messi giye bahura bakabita banya banyandwi cyane umunani banyandwi nuvuga yuko numugwi numugwi ubikora neza cyane gose ariko ebana muri no minsi ifise abakinyi babizi cyane gose ifise abakinyi babizi cyane babikora neza cyane gose aba mu migwi aba muri Bayern ba Marco Reus asanzwe akina muri Dortmund ba Philip abaliho ba Hammers asanzwe ari umudefenseur wa Borussia Dortmund nuvuga yuko tugerageje kuraba classement reka duse nabayihagarikiza ngaha kuri 13 ariko naciye kure ekipe ya mbere izu bwa mbere muri Afrika iza mu kibanza cha 20 nayo si yindi ne ekipe ya Senegal ba ya bakuyate ba Sadio Mane ba Demelay Gray nuvuga yuko niyo iza mu kibanza cha kangaha cha 20 niza mu kibanza cha mbere muri Afrika nzima muri yo classement mondiale ya FIFA nuvuga yuko ekipe ya mbere Afrika ndasubiyemo ni Senegal naho niza mu kibanza cha kangaha cha 20 ariko vrema baraturenganya baraturenganya nimubwire yuko izi timu za mbere ko tuzozisinda Senegal ko tuzozisinda ariko turabandanya ariko ngerageza kugira ane ari utundi dukuru no vuga yuko nagenda toratora ngerageze kubabwira ni Saido nibazo nkiza muramuzi ni kizigenza bikora neza cyane gose mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubu unyamata dusumira amaze kugira mu gihugu cya Tanzania aho umuntu yahora amugorora imitsi asanzwe ba mu gihugu cy'Ubwongereza yara mu telefone yamugira ati ingonga ha muri Tanzania bari uzurangoro imitsi abari uzurangisha zijya sport aho nazo muri gymnase kiye nubaza ramukoresha aho yatangwe sport zikomeye cyane rwose naho ataratangura gukina nuvuga yuko yemeye ara mu telefone mu Bwongereza ingonga ha muri Tanzania ubeyo abari uzuranyita aho ngorora imitsi kira kitu urumva si kintu cyoroshye cyane gose ni mu gihe yamaze gusinya amasezerano na Yanga Africans kwa mu gihugu cya Tanzania ko kocha wabo akaba ari Cedric Kaze muri kino gihe Yanga Africans niyo ihagaze mu kibanza cya mbere Cedric Kaze yaje umugwi wa Yanga Africans uri mu kibanza cya gatatu ni mu gihe umugwi wa novuga yuko azamu niwe mu kibanza cya mbere ha Masimba ya kabiri ariko muri kino gihe Yanga Africans ni ya mbere akacha kwikira umugwi wa Azamu ha makacha kwikira umugwi wa Simba Africans Simba nawo umukocha wa umufana wayo muramuzi ni Diamond Platinumz ariko Yanga isanzwe umufana wayo muramuzi ni Temba ariwe Harmonize nuvuga yuko nivyo reka turindiye tuvuga ati wait and see kuko baramwiteze cyane gose nka Saido ntibazo nkizazo bari ibintu bimeze neza cyane gose nuvuga yuko inkuru yo gusana basozera kugira dusozere ikiganiro turazi ko Medo 20 equipe nationale y'u Burundi iri kuri akina ngaho onye sikafa ya Medo 20 ariko ntibiriko biragenda neza cyane gose match ya mbere twaratsinzwe ibitsindo bitandatu byose ibitsindo bitandatu jiwazi ibitsindo bitandatu byose match ya kabiri tuza gutsinda ibitsindo bine ku busa dusinzwe na Sudan twatangwe dusindwa nande na Uganda urumva yuko mu event bitako biragenda neza naho senior tuko turabikora neza cyane gose mu gutsindagira ndetse no gutena imbere bivanye n'ibibanza ariko mu event vraiment nibiko biragenda neza ariko twizere yuko bitagenze neza no munsi wundi mwaka bizogenda neza cyane gose ikindi kintu noheza ko Champions League yo muri Africa finale yara ibaye aho imigwi yose mu gihugu cha Egypt Zamalek yahuye n'umugwi bita Al-Ahly ni mvuga yuko n'umugwi novuga yuko uri mu migwi ifite ibikombe byinshi bya Champions League ntuzane za TP Mazembe urabona yaramaze kuvamo finale yahuye Zamalek na Al-Ahly Al-Ahly yarayitsinze Zamalek ibitsindo bingabe bibiri kuri kimwe Al-Ahly yaratsinze igitsindo cya mbere cyiza cyane ebana bacha baragombora igitsindo Zamalek yaragomboye ebana munezero aba wose kuri Zamalek avuga ati ko tugombera igitsindo cyakabiri turashyiraye ariko siko byagenze Al-Ahly yagiye gutsinda ikindi gitsindo cyakabiri kibaha itsinzi baba baratwaye icyo gikombe my name is Mr. Boy niwe ariko aragerageza kubasesangurira zino nkuru amakuru y'inkino dushatse turayavuga murabizi kubwanyu nka Isaac TV cyangwa abakunzi ba Isaac TV murazi ko turakunda cyane gose rifuye ko tubazanira kira kintu cyose gishasha kugira munsi n'abagirante Naba kimeya mugira mu bamwe bahitura bakunda cyane gose bye bye
Isaac TV